Mama ndibulele kule mbono yezizili uba aqinisekise into kokuba abantu abanomqela abawenzileyo esizweni kube kwizinto eziziswa ngaphambili abanye abantu bebengazazi kodwa kuthi kwawuvela izinkqubo zenjengezi abantu bayazi oh ubani kanti ebenjena nje kuba umba izinto ngezinto ngaye ndiyayibulela le ndoda ingangomelela ayenze loo nto uba abantu baziwe into yoba banento abayenzileyo ekuphileni usisulele ebantwini omnye mhlawumbi uyawuzenza umsasazi azenze azenze wena adla ngamatho
kawuzobe nasibethwa nangeibetha upinari khawuzobe ngo
ingxaki into yoba iqakamba xa ungalazi akuzukwazi ulukele but baninzi abantu abathe kum tata but peter iqakamba ndalifundiswa nguwe ngolumamela eradio nanko esiza umakhayantini ungabe uzawuqabela phezu kwezinti ujongele phaya nobreadman sendleleni makhayantini ufikile wakethini wayeka yahamba layibhalakabhandle of stump aw yawezandleni kumgcini wezinti ngasemva tha thinto yakhe.